Yo, ɔdɔfoɔ, yɛ ma wakɔ aba de ba mako Deuces TV so. Wonyɛ subscribe yɛ mesrɛ wo, mia subscribe button no so na subscribe. Wowie a share na wonua so nsanka no wontumi nhwɛ bi. Ɛbɛyɛ mmerɛ kakra yɛ atwa mu yi, ɛna yɛ nuaba Dolores a dodoɔ no ara nim ne sɛ delay ne Auntie Valentina a dodoɔ no ara nso nim ne sɛ afia Schwarzenegger. Ɛde ntɔkwa bi abɔ mu a obroni bɛka sɛ beef na ɛnya agorɔ koraa wɔn adidi wɔn ho atɛm yie paa ama ɛduru baabi koraa delay sɛ wapa aba wɔnim nea wayɛ bio nanso abɛpie abɔnten sɛ yɛ nuabaa afia Schwarzenegger atru short ama delay sɛ mpo no ɔyɛ ɔyɛ barren obroni bɛka sɛ barren kyɛ sɛ obi a ɔnya awoɔ nanso abaya bi abɛpiem na nea ɔrekyere nyinaa ne sɛ na wɔyɛ house help ma delay na mmerɛ a na ɔne delay yɛ adwuma no nsɛm bebree na wɔka faa ne ho sɛ delay yɛ nnipa bi a ɔyɛ nnipa papapaa ɔsan so kyerɛ mu kɔduu sɛ na delay mmerɛ a na ɔwɔ delay nkyɛn no na delay wɔ ababayaa ketewa a wɔde mfie bɛyɛ afe baako ne fa nti mmerɛ a na ɔno no wɔ delay nkyɛn ne deɛ na delay wɔ ababaayewa ketewa nti na nansan ne post mmerɛ a beef no ɛstate nyinaa ne post ɔbɛyɛ biara especially wokɔ IG a ɔhashtag ne sɛ obiara boa which means ɔntie nea obiara ka yɛnkɔ ne nkɔhwɛ video no mmerɛ
mpamkyɛ ɔmɛkyi obiara Mobia, good afternoon, baby. Obia, obia. Assembly training was social media. Almost say delay, neighbor. Unksan or more can delay or ba. Delay or ba 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 or ba ba kun. Me delay won't. Na my cotton in chain pain. Nammy house gay, oh, one in chain. The cotton in chain, none a banner do 1.5 years. Won't send a German into no. Like o peso bi be hwen e wo fie e wo tima kwa adwuma no bread fi di akola no ti no peso twa akola ni nufo delay matena ne champagne o wo ba baba ko sister no ye good papa sister no nya mi nyira ne pa o ye good matena ne champagne o wo ba baba ko ti na mo ka won so se obi a boa o wo ba e obi asem peso me di manu tum bat sister no wo ba baba ko ai o ba Un girl no akola no nene mami a different bien that time na me kotina ne je na akola no 1.5 years bi be ko school nti ina me fee ni je delay na ne house help ni me owo baba enye obi an ne tumi di na asambe to social media obuwa ha onzo obuwa no atwa ne dan ne ma nyina ne man no da beto social media enye sa na obi a pe ne life o Obi a life ye different. Nti na modia woni ya na ose obi a boa. Obi a boa onim. Onim delay o oba baba ko. There is no need so fa ne mechira ose ne benye because onu an ehwe ne ba. Me boa. O oba wae. O oba mechira o delay makotena ne champagne ne house girl ne me o oba baba ko. Self me fi one wa obi a ka de minim but o oba baba ko. Why